fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Well, I was scheming for the masses. Who do you think you are?
Dreaming about being a big star.
You say you're basic, you say you're easy. You're always riding in the backseat. And now I'm smiling from the stage while you were clapping. Da 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 da